Hello, hello, my people. This is BKTV, Burundi Kingdom TV. The mission is not success and a biography. It's Moses called on mic. Today is today. No followers, no success. Ndikumwe n'umuntu aberewe cyane, ameze neza cyane, ndakuramutsa mushitsi wacu witeka.
Urakoze cyane Moses.
Meze neza.
Cyane gose. Ego.
Hajya kaluke bigenda gute
uri ya. Boy.
Ni salo n'awa.
Eh. Ndi chef naturel sha.
Naturel.
Ego bon, ndagenye nkashiramo amavuta gusa. Presse ndatinya casque sinja muri sage.
C'est vrai.
Ego.
Kumenga byo kubera nyene.
Ngiye muri casque nkashiramo ikigudi Moses. C'est vrai.
Ego.
Zo bigira ndatinya casque. Bikuvuga ugiye muri royo nyene bashiramo. But don't make go home,
Chabuyak. Serpent, you call an egg.
Oh, yeah, Chamba, you need no means
you're digging. Hama, you don't do that, but Krikirana, a chef, Mazina.
Ego, but do Krikirana. Jenny, it's what again is a case of Mila. Egg.
Kusani, it's a general in single money, and every woman in it. I did just a second day in it. Bona, my work will meet the book.
It's a pen and the sherry as
you.
I'm going to go to the house. Ego, mugabo z'action.
Z'action.
Apa na manovere?
Oh yeah.
A manovere cyane. Byarandit.
Eh. Muga filme action mwayiruka kabisa.
Hewe. Jarboe, wayibona 24. Ya, tudze dihalawe. Nikuvuga na rendez-vous aho nyuvuga ngo jeunesse na rendez-vous. Mu mutsi page aka kutraga navuga ati ni na mwimirira cyane ari bye bintu bye biboro byo kuza turasohoka. Oh, filme yange sinzwa kikiraze. Nikuvuga hari ibintu sina ujene bwanje vuma sina gize cyane
nakubaganye
sinakubaganye cyane
ubyemera gute no kutakubona
abambona barabitsi nakunda fine hamwe na nse bagenzi babahungu gusa je nta bagenzi babakobwa
tudabije hasigura neza
jiwe gituma ntagenda na bagenzi babakobwa agenzi babakobwa avugana uburofu nabona yuko bavugana uburofu bavugana ubuntu bw'ubujuju iko fili kiri kinanje sinagishigira ivyo bintu byabo ni kuvuga je natanguye ho nyene gusuka nahejeje ishuri natanguye gusuka naho nyene umugenzi wanje ambiye nkuzana ndakwigire ko ni kuvuga natetse
ucira bikora
ego abgezo je twa idwisha ambiye nkuzana ndakwigire ko acenda ndatega umutwe anigire ko ya ndaga ni ibintu byababaza bya friend yuko kibabigira mugabo nagendana n'abahungu kubera abahungu baba bafite amaproje abahungu ntibavugana abahungu ntibasubizanye inyuma ni kuvuga abahungu bafise minds zitahitse babakobwa
cyangwa niko ushaka kubera ko bavuga ati ko nkunda abahungu kandi nkwepere mu bahungu nyene ubwo nkifasire mangane ngiye kumwe nkunda abahungu n'umwe abango je bagenza ari usanga n'abakobwa gusanga abahungu ngo wapi ibyo wewe umva byumvikana
uya ngo bagenzi bagumye gusa n'abakobwa gusa ntaba jene bise bagenzi b'abahungu gusa bagiye abantu bavuga ngo abakobwa wapi jene ndafise n'umukobwa mugabo yarumye
yego
yarumye gusa ikibazo nari mfise yaraza kunda abaje sinaja kumuraba
hari utuntu usanga umukobwa iyo yagira umukobwa mugenzi we mugaku mungu kunenga ni byose gica bigenda gute mu gihe
wese sinayaga ibintu byanje
eh
oya ndabwira umukobwa mugenzi ya abakobwa niko muranyumvise kireze kubwira umukobwa mugenzi wa masoko
ugutwara umusheri
bizi gutwa eh problem yemera gutwara umusheri urabyumva ikindi nacho kireze kubizana nti ba muntu waje na cyangwa oya bizakubuye I'm going to go to the house.
I'm going to go to the shop.
Kuza kukuraba we want to get message here because she didn't take a surprise. Atakwepa direct. Sindashika aho nshaka mugabo vroma bikobiraza nkubu unye cewe nkiri umwana narakunda mbe nzowe umuganga nzowe umuganga hama nzowe umujournaliste hama nkacha nkunda nzowe umuinformatiste ero chanika informatique uko narabonye umutwe wanje sinzi no gufata nimero zanje sino kwiga ubuganga kwe harimo imboroko nyinshi hamisha gihe naho journalisme byasaba yuko umuntu aba yize lettre maca mvuga none jewe ko wa mutwe wanje vuma ntazi kuboroka bidushye bigenda gute cyane navuga nti reka nige informatique ameme aho ndashobora kugira ndashobora ku ndashobora kubishobora kuko harimo ibiharuro harimo iki reka nige informatique kandi ndakunda amakompyuta n'ibiki ibintu by'amamashini n'ibiki ndabikunda mugabo rero hari ikintu kimwe nkunda gufata nimero zanje zariko cash ya itsimbaze mu
baza kuzitanga
It's a new fatamu.
I'm going to go to the house.
Fise morale idasanzwe ku buryo bambwira ngo ndanywa Angora mwe talk. Ndansinigeze nywa kandi sini wese ko zonywa kuko inzoga sinda disporter n'impekirambo reza rifana ko kanywe nyinshi zirambo reza.
Ndavuga ngo singa mugaba muhaye cave akakanwa. Uri murabo?
Oya. Je n'umvinyu si support inzoga. Eh si support inzoga kandi bon kirete yuko Santre bitari muri jewe inzoga vraiment ntazo nigeze kandi ntiziri muri jewe si vyanje
vraiment
mugafise morale y'ibisazi bavuga ngo morale y'abantu banywa inzoga aho nti cyo nyi muhira baje kuvuga ku byo uri kwibarabara mbere yuko ari huye eh kubera aho nti ni kuvuga ndi mu bagenzi cyangwa ndi muntu nzenya ndavuga
sawe gani nshashe za mutama ya ronse ko umugore aganiriza abantu ni sawa umva ugiye mu rugo ni bakuganirize
birashisha birabisha
cyangwa ngiye kuzimanya uvuga ati nayo nyene gusa ko tuyaga naje mu bya ndajya
Sio yenje kukura nuvuge ndahuye nti sinzogaruka kasiga nayo kugiye ndakuvugisha bese mwasanga ndiko ndabagora muka ndakubwira nti uravuga tu uravuga kubera ndavuga jewe sinze kunuma singuma mu nzira ndiko ndanuma gusa ushyizemo filime se siba kuvuga
ok ucara filime tumba nzoma abandi basaba konje bagiye kuraba ngo seze ngo yasohoze
yo jewe kushura natoroka yo vya grave ngiye kuraba filime sha mugabe imana yangijije filime
ntacho umva wewe Yanga so ukunda ibindi bintu by'ingeso
nakunda filme kandi apana byiza nakunda filme bibi naratoroka
abo batwajamo
oya ibirori from aje ibirori ntivyari vyiwanje tujanye nabo muhira tujye kubitsa ibirori sava mugabo ngo ndiko ndagenda ngo nabandi badada ngo twasohotse ngo ntivyari vyiwanje
akunga uko umaze kubona umaze imisuru kuri akwa cyangwa kuri kuri vyiwawe nakaye wo kwishimira
ndakubwire ikintu cy'ambere maze kubona nuko nibyiza yuko umuntu ahera hasi kenshi turashaka guhera kure cyane ntibikunda ntavukaremo ngo yuzure ingobyi jewe ndashima cyane kare nari umuntu adafite patience sinari ndi patiente vraiment ndashaka yuko ikintu bikoreka tic tac
ibiriraho
ubwo narakuze ewe gukura ni hatari maze kuvyara ni danje ubu umuntu arakubitsa kari kirimwe y'ubugesera ubwo ibintu byatije ni danje urumva kubita kari kire ni kuvuga ibyo ndiko ndakora umuntu afise proje utegetswe kuraba muri ya mahera make y'urongo twa dufaranga dukenya urongo karaba ingene ushobora kwekonomiza n'ijana basi jewe ndashima vraiment kuko ndageze ahantu ufise patience nkavuga ati imbere ni heza mugabo nzogenda
kicizeyo cy'ubuzima
kandi nzohashika
ikintu wibuka mu buto bwawe wakoze nk'igafuga ati ikintu vraiment sinari ko tuzogibagira n'ibintu nka bitatu utifuza yuko mu bana bawe wabyaye bazoja mu cyangwa bazokora n'ibyaha
ingafe nakoze mu buzima ya mbere nshaje nakoze amagafe menshi usina kubikona genda n'abahungu urabona abahungu kujya nyine nayo mekanike kujya nyine ndi kuvuga uri igiti twayiye ugiye mu mupira twagiye ugiye twagiye urabona ibintu nyine by'abahungu nibyo nakora mugabo mu byo nakoze byose nta kintu na kimwe ndogeretera rien ni kuvuga ibyo byose nakoze agiye mu isheke yose naciyemo niyo yatumye ndi armée là uno munsi niyo yangize
kandi ndabyishimira
ndabyishimira kuko byaranyigishije iyo ntabikora simbandu no munsi uyu mbandu wundi mugabo aho ngeze ubu ndahashima forma kandi nkashima imana kuko nayo yabifashijemo nkashima imana nayo magafe nakoze yuko ata consequence yabaye nkaba ndi muzima gushika uno munsi rero ndabishima abana banje rero ejo ndabakwaje forma gukora magafe yose kuko umwana adakoze igafe
uwo mubyeyi nuko
Nafa bende bankuraje. Iki gato kubiye experience y'ubuzima. None adakoze igafe atuba ari umwana gute. Ngo ntukore ibicanga Mureke iho ari mucumita dashavuga ahajya ari bihihwa ntazusubira. Cewe mu mwango kura yo oya kora ko mwana. Kora ko kibori. Jewe wabaza ko nayimenye. Wabaza hari wambiye yuko bushi turi. Naragerageje nanjye. Shira ko rero hama acabona yuko ubuzima c'est pas facile.
Ubonye kagendana wavuze yagenye n'abahungu uko zigenda n'abahungu aba mko agenda n'abahungu tubaga ati ye bagiye urabazi bagagutera inda
wi nigeze kumubwira yo je yo nyimabye ati wewe rero wewe nani horo yite ati ahubwo ngira bari bazi ko oye izi nimpambye ko nzotwayishuhisha kuko sinagenda n'abahungu muri ya system ya copinage nagenda n'abahungu nambaye kabutura no mupira ati ahubwo wewe ntuzorogurwa narakutazo nkurezi ye ati ahubwo rero nabaye ko utari umugasomanje ati ko nishwa kubyumva nari muremure rero tuguru turero ture nemse mutante ntakiriho yakunda kumbwira ngo isiyo yuko twatuguru tuzo gushikana kwibonana I'm going to go to the house.
Okay.
So.
I'm going to go to the house.
Ndakoze ikintu kimwe Moses.
Yego.
Ukeneye kubaka ryari?
Jewe?
Eh.
Yesu. Wewe. Ana bigize mutumira.
Moses abahungu bu. Bose. Ora hajye hanye ko kuri hajye. Hari gihe abatipe bose zawumva bose bahaguke n'abakobwa mbere.
Ndakoze graphicance ya yadi
kurera ko. Eko ndabagira. Ndabatumira. Urabona nko kuri hajye hari nk'abantu batubwira kwera bara